numwana yitwa Abdul yarasanzwe ba mu kinama cha Kamenge yari umwana afise hagati y'imyaka 5 n'imyaka 6 ubu yarakiri umuco cyane ku buryo rero amakuru y'abavyeyi biwe kwerekwamo n'umugana misi yose batubwiye ko bamunyuruje n'imodoka y'ubwoko bwa taxi niho bacabona yuko rero ari bya bintu byo guhohoterwa no kwicwa barondera kurondera ubutunzi mu bintazi kujya byatangwe mu mwaka wa 2008 rero makuru yacu yarushikira mu kiringo cya saa sita n'inusu twaciye tumenya yuko uwo mwana abajijwe intwara n'umutekano ariko mbanza gushimira cyane cyane abapolisi bamaze kumva inkuru ijyanye n'ino twaciye tubishyira ku marezo sosiyo hirya n'ihino ku matelefone baca baramera amagabo rero bace babafatira muri komine Kigamba mu ntara ya Cyankuzo aho bari bamaze kumwica bamaze kumukuramo n'amagufa bamubaze rero byace bitubira yuko ariho n'undi mupfaso nyine muri iyo komine Kigamba yatewe ku rugo rwiwe w'umunyamwema nawe nyene n'abicanyi nawe nyene bakaba baramwishe ariko nabo nyene abo barakoze ibyo kuko abo bakoze ibya mbere abo barafashwe bakaba ariko bari mu minwe y'inyamirama tukaba turindiye rero yuko abajejwe intwaro y'inyamiramabi eka mwana ashaka n'abatwara igihugu cy'u Burundi kugira bafate ingingo y'ingene mu bahamwe abantu umwe biboneka twebwe murazi ko turi nkeho muri iki gucacu cy'u Burundi umaze kumva abantu babiri bafiriye umunsi umwe kandi bishwe batari bagwaye urumva ko twegere mu babaro ntangire kuko abanyamwema uko turi bake murumva hamwe bishe babiri urumva ko n'umwanya n'umwanya twese tugahera kandi tafite tuzira urazi ko kibazo cy'umutekano urazi ko umwe wese ashaka kwikingira umutekano wiwe icyo dusaba rero gikomeye ni uko abajejwe intwaro umutekano cyane cyane nyamiramabi kuzo komeza umutekano ahantu bazi kwa b'umunyamwema na cyane cyane muko inyigisho abo babana kugira bashobore kumufasha kumukingira
nk'uko rero muvyumvise mu gihugu cy'u Burundi turacafise abantu b'ubwenge buke kugira ngo uzomenye ko societe yawe irimo ibijuju gusa raba ibikorwa bakora ubisesengure gufata umuntu umurundi kazi nkawe ngo nuko yavutse ari nyamwema ukaja kumwica urondera ngo amagufa yiwe ngo kubera ari nyamwema ngo amagufa yiwe atandukanye nayo wawe wewe ntiwokwikata kuguru ngo utore igufa ryawe ntiwokwikata kuboko ariko kubera uri umwicanyi ubihengekerereza ubeshe ngo kubera ari nyamwema ngo ushaka ngo amagufa yiwe kukurondera amatungo ubwo n'ububeshi n'ubugugu buri muri sosiyete y'Abarundi iracari munji ubujiji ubugugu bumwe bwo kugwego go hejuru witegereje ibiberamwo n'ibintu bimaramaje n'ibintu bibabaje umwana umumarayika nk'uwo mubonye nuwo mu kenyezi mwumva bafashe babikira mu ntara ya Cyankuzo uwo mu ntara ya Cyankuzo bamusanze mu nzu uwo mwana nawe bamufata ibujumbura bamwuriza taxi uwo nuwo mu dereva w'umutagisi nawe urumva yuko ari muri kahuni imwe y'ubujiji Abarundi turi bigugu nimwumva ati nkibi ubivuze ngo urumva no tuvugisha ukuri ibikorwa uburi kurakora byerekana ubwenge ufise ugifise mentalite yo kwica abantu ngurondera itungo mu maraso y'abandi nubugugu burya aba bantu bavuga ngo ni banyamwema Imana yabonye irari dufise kubana kuri aba barutuku iravuga ati mushaka barutuku reka ndabahe namwe abana bavuke basa nabo aba bantu aho twobahaye icyubahiro leta ikabafasha bagatera imbere ndetse bakaba n'abanyepolitike kugira aho umugabo yoza gucuri ku mutwe n'abarutuku yumviriza amabwirizwa y'abarutuku abure acuri ku mutwe n'abantu biwe Imana yamuhaye basa n'abarutuku bagaca baza kubafata babica ngo babarondera ku imiti nta muti uri mu kurondera mu maraso y'abantu no magufa y'abantu ni bwa bugugu nyene iyo uri kigugu nyene ukora ibintu by'ubugugu ukora ibintu by'ubugugu none aba bako babafashe muri bazazo bahanisha iki mu Burundi ntimuzi yuko ngo kizira ngo kwica ngo uburenganzira bwa muntu ngo kirazira yuko umukriminere nk'uyu ngo mukorako ngo kubera uburenganzira bwa muntu aba bantu ntibakwiye guterwa amabuye mu ruhame rw'abantu cyangwa bakabakatagura ibihimba byabo bakabita bakabakatagura intoki bakabakatagura amaboko bakabakatagura amaguru yewe bakabakora oya yewe oya ntiwavuga uko uburenganzira bwa muntu urumva nyene n'ukubahiriza ubwo burenganzira batahaye umwana w'umumarayika nk'uwo ubwo burenganzira batahaye umugore cyangwa umukobwa yari yibereye mu nzi we yijyamye bakaza kumuvyura bakamukatagura ubwo burenganzira bagomba kuhaba kriminere n'uburenganzira nyabaki komisiyo si wama wumva ngo uburenganzira bwa muntu ijambo ngo uburenganzira bwa muntu ryamari sohoka kuba kriminere niho wumva yuko arabo kubahwa arabo gutinywa uburenganzira bwa muntu amakungu no amakungu yo twica amakungu Ibi bintu byerekana yuko abarundi tukiri nyuma y'amajambere ntituzotera imbere dufase mentalite zuko aho umuntu yovyutse karengwaze gukora aho yobaye mind opened kwiyumvira imigambi myiza kwiye gukora ngo atere imbere yiyumvira kwica abantu ngo yikoreye amaraso yaberanda ngo niho ngo azoronka itungo mwumvise ubwo bujije mwumvise ubwo bugogo ugo mumbwire yuko aba bantu bose tubona baba bironye ngaha babanje gukatagura bagenzi babo barabica ko abazungu nka 90% kwijana bose bafise elema z'ubunyamwema guko munazi ko nibahura n'izuba ginshi nk'abazungu beshi ntiboba muri Afrika bo cabagira ibibazo vya kanseri y'urukoba ukubera ikintu bameze nkuko rero mu vyumvise uwo numushinga ntahe aniseti bangira inama ayoboye umugwi ayoboye asosiasiyo ihuriyemo abanyamwema mu gihugu cy'u Burundi kuko muri 2008 nkuko mwavyumvise harabaye igihe cyo guhonya abanyamwema ho bishwe ku bwishi ngo babarondera ko ngo imiti nyene ya imiti y'ubwicanyi imiti y'ubuhimbiri imiti yo guhonya abantu bitwaje ngo barondere imiti ngo y'amatungo none ubu basubiriye ubu mwana mubona ngo yanyurujwe umengo hari kwa gatandatu cyane kwa Mungu ngo muri taxi ngo haje taxi ifata ha abana bako barakinira ngo arabahendagiza ngo nibingire babaho umunyenga muntabize imwe by'abana abana bose bajamwo bose baba ariko barakina ngo barashofa bashitse imbere bakankamira ba bana bose ngo basohoke mu modoka I taxi bacha bagumya wa mwana w'umunyamwema I taxi biravumbuye ivi Bujumbura Bruno mucankuzo muri cyo gihe naho mucankuzo murumva yuko hari habaraye hanizwe canke muri iyo misi nyene hari hishwe umudame w'umunyamwema canke umukobwa w'umunyamwema basanze mu nzira bakamusohora bakamwica uko nyene bamuhigamo ngo amagufa noneho rero uwo mwana ngo bamaze gushika mu rutana muharure gufata urugendo ruvi Bujumbura gushika mu rutana no mucankuzo pardon bamaze kumushikana mucankuzo ngo abagabo batatu bagiye mu ishamba kumubaga nkuko umenga babaga igikoko umwana ngo yararagiye inka arababona w'umwungere abungere muzobubahe kandi ndabashuhuje bose aho bari umwana yararagiye inka ngo agira makenga arababona yuko bari ko barabaga umwana bamaze kubibona ko yababonye ngo baramukankamira mubwira yuko ngo niyahirahira akabivuga ko nabo bazomwica ariko umwungere yaciye yomboka arirukaza gutabaza ati mbonye abantu bari kubarakerera umwana ukunukunuko abantu bashobashwa baduka bajya kubafata bagiye kubafata umwe muri bo ngo ariruka arabasiga ariko abo bandi babiri barafatwa nibo babo mwabonye abari bicajwe n'abapolisi hasi ariko ibi byose bikugaragariza iki bigaragaza community yuzuyemo abantu batabwenge mu ncamake bafise batarajijuka bataza agaciro k'umuntu bataramenya yuko ivyo bintu byose ari ububeshi itungo ritarondegwa no kwica abantu ahubwo itungo rirondegwa na vision ubwenge bukora ukamenya ati nkora ibi ndabikorana umwetuku niruko nce higa nino ntunge guko murabona muri ibi bihugu abantu babatunzi bahari ntabwo bahari ngo nuko amatungo yabo ngo bafise ngo amagufa y'abanyamwema ikindi nacho abanyamwema ha muri Afrika mumenye yuko naba bazungu nka 80% kwijana cyane kuduga beshi bafise na element y'ubunyamwema guko beshi munazi ko batoja kuzuba beshi munazi yuko bagiye nko kuzuba nka hari wacyo cy'abagwara kanseri mu kiringo cy'umwaka umwe kuko bafise ubwo bumuga ariko ntabwo bisigura yuko ari banyagufa banyakwicwa banyagutwagwa amagufa yabo iki kintu gikwereka yuko muri societe y'u Burundi haracyariho urugamba rwo kwigisha abantu guca ubwenge no kujijuka abantu babavyigiramwe ibya politike gusa bakabavyigiramwe iby'Imana by'ububeshi murabizi yuko mu Burundi dufise abakristo bakeya cyane gose atabakristo bukuri dufise uravye ibibazo igihugu gifise n'abavuga ko ari abakristo biragaragara ko atabakristo bukuri dufise ni babandi nyene bavuga ati kuwa mungu ngende bambone ibi byose byerekana yuko hakenewe inyigisho zo kujijura abantu ikindi nacyo birerekana yuko abo bantu ibihano mu Burundi batanga bakwiye kubiraba bakagerageza kwerekana bivanye n'umuntu uwari we bishe n'ibihano bikaduga kuko gufata gutoteza aba bantu nkuko umuvugizi wabo yavuze ni bake cyane hanyuma rero bace baza barakuramwo babiri umwe babica urumva ko ari kubahonya mu ncamake nkaba bakwiye kuba protected hakajaho n'amategeko aremereye cyane ebyuzi zose uwo hirahira yaba uwo mukubita yaba uwo mutuka yaba uwo mwica bose bagahabwa ibihano bikakaye kurusha iby'abandi kuko n'abantu bakeneye gukingirwa kandi n'abantu batotezwaho byo naho byo birababaje cyane kubona abarundi tugifise imyumvire nk'iyi ariko ibi bigaragaza yuko abantu bakina politike bashira focus yaba hatariho babakwiye kuyishira focus mu kugira strong community niba bakwiye kuyishira focus mu kwigisha abantu kujyana no kwicana gusa kwigisha abantu kwankana ngo ntituri mu mugambwe umwe amadini nayo akigisha abarundi kwankana ngo ntituri mu madini amwe ibyo bintu imigwi ibiri ikafata umugwi wa politike n'umugwi wa madini bigasambura igihugu Burundi abarundi bakabura inyigisho z'ukuri igihugu kirimo abantu baciye ubwenge ndakubwiza ukuri ko bamaze gutahura yuko umunyamwe ari umuntu nk'abandi batomukomakoma mugabo iwacu turacyafise ivyo bigodi sinzi n'ikuntu no vuga ibijuju byo ngaho birababaje cyane mugira umunsi mwiza rero mwese kora subscribe kandi share kandi mukore comment.